best hope. Sure boy, analainisha kwenye vyuma ambavyo vimekaza. Faitoto anamwekea Chiko ushindi. Chiko! Goli!